mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule nqaka nqaka yothando esisifake kuyo oh mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule nqaka nqaka yothando esisifake kuyo
yakumbula ngiqala nokubona imizwa yami yasho umama sekhaya lo
mami yakumbula mawubeka lo daba kwathi shu naphakathi wami
Es ist Fragebuch.